So he toi ora, he toi ora.
He toi ora.
So the word toi ora means survivor or well-being.
He toi ora hau no te toi no kura waka ta kura no mai whiti e.
Tā giri ko te haeata nā tūki tērā.